Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dawoyami, ayikolana, mbuso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawoyami, ayikolana, mbuso wami, awukolana. Ilondoloze.
Ikayalami, ilondoloze.